Bum, 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 bum. Challenge accepted.
Hi, loyal followers. Welcome to blog number 2. So for this month, it was National Heart Month. So I decided to be extra kind to my heart, and I decided to work out while I was at work. And it turns out that my coworker Katrina has been filming me the whole time. I had seen it a couple times, but there was a lot more videos than I was aware of. So, here are those.
Da 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 da